Nilienda kwa ofisi zao nikajieleza na wakanisikiza. Wakani show that with the logbook loan I can unlock so many doors. Imagine walini sort in less than 16 hours.
Momentum ili unlock life yangu. Mbona sio yako?